Ladies and gentlemen, inendapatsidwa ntchito yayikulu kwambiri kuchokera ku Music Association of Malawi. Akunena kuti akufuna musician MMODZI apite kwamene kwakapanga attend conference. Allowance ndi $1 billion. Yonena kuti tabwera kunoko fitireza apezeka, zina zikuvuta zimafuta apezekaso. So kuti pilise munthu MMODZI zikuvuta vuta, because we need a combined kind of talent. Therefore, nagenza kuti ndipange munthu MMODZI, musician MMODZI, posaonekera kuti nyamata kapena nsikana, amene tagwiritsa ntchito ziwalo zosiyana-siyana kupanga one musician. Mosachedwetsana, zala za ku mitundu imene mati mathozi pa chizungu, titenga za bwana akerekei, mbiri yawo tikuiziwa kati, sachedwetsanipo apa. Komano tikafika ku nkhani ya mapazi, tiwere ku ndilande uku kwa Nepman. Mkulu ali ndi pazi kuti zikazoti lachoka ku Afrika, lachoka ku Malawi. Koma pa nkhani ya miyendo, munthu wa ku Afrika amene akhale ndi miyendo ya matewe, abwana kalizima mukupanga qualify pamenepo. Kodi tikafika nkhani ya mimba, we need mimba yonena kuti ife sitimaona zakudya pafupi pafupi. Mimba yetu ikabwera chipunga kudya, chipisi kudya, sima kudya. Bwana cheka londa, Black Jack, mukati imirira pa nkhani ya mimba yokhayo. Komano mwena kukhozoka yambika ndewa, I'm not very sure. So pano funika munthu wa manja kuti ndewa kayitha kuikwanisa kumenya. Bwana physics mokupeza pani. Manjano watakana utabwereka apitena kumene koko. Iya, mukati teteza bwana. Komano sona munthu wa ku Afrika, pamafuna kuti akhale wakuda kwambiri. Dagi, like dagi, nkatofuku ya usiku. Pepani bwana Onesimus, komano kuda kwanu ndi kuti munthu wachoka ku Afrika azungu akatikhulupirira. Saka tibwesa iya. Komaso tikangana nkhani ya khosi. Khosi la munthu wa ku Afrika limakhala litali ngati jirafe. Abwana a hyphen mwendika khosi kwa lika bwino kati mileni ndithu ku US. Tikafika nkhani ya voice. Tinda bwana Jole Blow JB munikale ku America, at least chepe some expenses or transport chan. Mukhale kongo kukali pa kujama kali muzika menya ndazungu kati mileni. So pano nkhani ya nkhwiko yokhayi. Nkhwiko yi titenga ya bwana Dr. Patience na Madingo chifwa. Ndi nkhwiko yoneka kuti inde ndi ya ku Afrika. Mlomo titenga ndithu ndi mano a Professor Joe Gwalad mosachedwetsana, komano timalize ndi kunena kuti kukufunika chipumi choza kuti chichachoka ku Afrika. Adona Milako Chinga, muli ndi chipumi choonetsa kuti inudi ndi Malawi mochoka ku Afrika. Apa ndipo ndapangira musician wathu MMODZI, very soon tikubwesa nsoni zina like the video.